yini kuhlupheka ngaka ba?
Pho iphethe kahle ingane yami. Ungamangali seseyintombi into.
Ye, mntana ubongani uavailable. Futhi akakashadi nokhuku.
I'm calling off this wedding.
What?
Ngokungenwa ukushada nomuntu ongenalo uzwelo nabantu abahlupheka. Umuntu wabantu
mina. Bongani, are you out of your mind?
Banbongani.
Uzophila kahle. Uyokuphatha kahle ubongani awu ukuyokuswela.
Sithu ngaba kanje mama. Bathi shwele. Inja yabo seyidla amaqanda.
Unuka kamithi. Uthandazo, ucela uqonde.
No. Sengiqhubekele phambili nempilo yami, nawe ntathonze kanjalo.
Ngithi kutholela amaphilisi ukuthi ukhiphele uSathane umthwele.
Ngithi phumani. Phumani.
Oh, Nkosi yami. Oh, no.
Hamba.
Yazi ukuthini mama, mshado. Mshado ubongani.
Hey wena. Angithi ulo kumitha kwakho, ungabe sifeka mnandi la ekhaya. Ucanzu ngaphambi komshado.
The valley of a thousand hills, what a beautiful place.
Hayi cha inhle intombi yakho.
Uthando.
Ngeke uzungiphathise kwengane. I'm your fiance.
Awuhlangana
namadodethu, yangizwa? Ungafuna ukuxabana nathi.
Ikadlala lekhaya. Umakoti wakho ufuna ehloniphekile, ugqoke kahle, uzothe, ushuqule ekhanda, ufake isikhafu ubona kade umakoti.
Ngizokuthi wena nolwandle kade nicule lapha emfuleni. Yini? Manje usuzongikhethela nabangani ke ma?
Habe, uzothina umvelo, mase ngiphendula.
Menzi slim, ufuna ubraka bekazethe emotweni.
Umungenalo uthando nomndeni kuba buhlungu enjuleni wenhliziyo.
Ngiyakuthanda.
Yini mama mama mama.
Ngiyakubona, ngiyakubona.
Sawubona mama.
Ya, ufuna ni?
Mama, mina ngicela ubambe nali ikhadi. Uso ma business ngiyafika kule ndawo.
Ma investment.
Yes.
Hawu, kube kuhleke ngoba nami ngiyobona ama RDP houses la ngiyaqashisa ngawo.
Uso ma business nawo?
Hawu, kunjalo.
Mana, yazi nami ngijoba ngifika la ngifuna indawo ukubeka ikhanda, ukhosela ngangitholela nami elilodwa.
Ngani ngiyasho ukuthi ngiyaqashisa nazo ziningi.
Ngijabula kakhulu ma. Kodwa ngicela ukubuza. Yabona lo muzi loyo. Yabona lo muzi loyo. Lapha. Kukuhlala ba lapha.
Yabonakele lo muzi. Abantu balapha ba rich kabi nesudi yakho. Wawini lotho umama walapha.
Ha, wawini lotho.
Yebo.
Yeah. Oh, kusona nxa. Amakhadi ami manje asuka ahlale endaweni eningi. Yabona ke ake sifuna ukwenza contact twice stock trading. Stock trading uthinte mina. Inamba yami khona la. Lo kuthiwa iForex, foreign exchange, ngoba ngiyakubona ngathi ufundile lana manje ukusiza kakhulu lena. Bese kuthi la kukhona lo ukuthi uthola abantu abathathu wena uwedwa bese usuza kakhulu. Foreign pyramid le. Bese kuthi la ma la insurance eqondene nobantu abadala ogogo. La ama license emoto within a week uyathola ama license. Uzocela nje usase ubaba uzothi umuthola ithubo wabuke wonke la makhadi mama. Bese uyangithinta. Kodwa nami ngiyafuna indlu yokuhlala le.
Angifune investor mina abambana ka makhadi akho.
Sorry, Mecha.
What's that?
What's that?
I want to get man's leaf feed. Yo, pap. Boni lul fa.
I'm going to sew this place. Where's the manager? I'm going to sew this place.
Unclean. That's why I'm going to lunch. You have one of the things that I'm going to learn.
Fau, yeah. The money is far.
If I cockroach, I'm going to learn. Yes, one of the school is. See, I'm not going to learn. Good
morning, skip it up. It's coming up.
Mantola. Numzana, tell her relax. I'll sort this out. When you're fired, I'll send them some beans. She's on the cellar apron. Masa Zaku, season. Season.
Ah, I'm in. Yeah, you call a lamb.
You hold a lock? Look.
Malam,
you hold a lock? No, Malia Kubaba, you're total lay. Gin, a matatiel. Ilawu zothola khona imali yakho ne?
Yeka phela.
Konze Samson.
Boss.
Angamshola lo. Intshingele ngaphandle le.
Ngoba kodwa ngifuna.
Mase le sort out ke ne?
Awu,
uba,
uba. Ha, ini ngiyai.
Hey. Ngoba namkhulu. Ungaswitch ne? Siyaqolisa ungaswitch ne? I'll sort you out. Can I give you something to eat, Jay? Maybe we'll have a tender red wine?
Yeah.
Ube sorted, ne?
Uze kokele yonke le.
No, no, it's only house. Konke nje ka manje ukufuna umnumzane wami uzoba sorted. Wena we school esihle sihloniphekile.
What's your name?
Elias.
Elias, good man. Elias.
Sure.
Make sure ukuthi it's a dry red wine.
Oh, definitely, ne? Thank you, buddy.
Ah, sister. Send for it.
Oh, guys.
Yeah.
Land is picky.
Yeah, sister.
Hang for me, see what Gwenza Loku. Are you sure Uguti was a cocky rent and a clinical in young?
Guaranteed. I want to check Lamas at Little Shield. Yours on the phone, Yako. Tip tip. And get him mad.
I'm going to go over name to Leo and get a young any finishing up.
Oh, get my sister. Been in touch. Sure.
Yebo sawubona.
Njani?
Hayi siyaphila.
Ngiyajabula mama. Hawu. Mama, ngaze ngajabula ubona umunye umzalwane. Nami ngikufaka sika Jehova, yazi ngibona le ncwadi lezi. Yebo. Ah, ngiyakwazi mama. Ngiyakwazi.
Mina?
Ngiyakwazi. Sesike sabonana nawe. Mama kathi sinawe inkonzweni yakho enkulu leka Christmas kathi sikathi khona.
Cha, musuqhamba manga. Lalela, thina bafakazi baka Jehova asiy celebrate u Christmas. Ngizange uphumule ngakho. Khona
phakathi. Kancane. Yazi khona ngisenkingeni.
Wena ungwaphi ubani?
Oh mama, igama lami mina. Ngumnumzane Gaza Justin Dube. Usomabhizinisi owaziwayo lapha eMlazi. Kusho ukuthi mama ke sengajekele imoto lapha phezulu. Manje ngicela ukusebenzisa ifoni ufone amaphoyisa.
Ayi.
Mama. Bekade kuneseminar enkulu la enanda. La kade ngichazela khona usomabhizinisi ngokwenza ama investments. Now ngithe ngiphuma lapho ngidrive imoto yami. Mangithi ngihlola phezulu lapha ema robotini, hey kwenzeka ishwa. Ngithe ngithi ngiyama mfu. Hey abantu idlazana impela labantu liphethe ibhamu abantu abangathi ababe u ababe u3 bangimisa bangijejemuza ngebhamu ngithengithi thathi wallet yam zaya ngithengithi bathatha isikhwama sami bathatha i-cellphone basala nje nalesikhwama sodwa nje mama manje mama ngicela ukusebenzisa ifoni ufone amaphoyisa
ay Yine.
Ikhadi business card.
Awu! Kambe skuthe basenanda. Hayi, mntu wenkosi.
Yebo.
Ubukeka uthembekile.
Yes.
Hayi ngena, uthathe ifoni ufone.
Iyo le mama.
Iyo le.
Ngiyabonga.
Hey sister ngoba ingubo zami lezi zonke lezi sifuna nemnyango
iphi rent yamantolwane
Qoshiwe umsebenzini
Unamanga uqoshiwe bekwathi uqashwe nini
Namhlanje kuseni
Uqashwe kuseni Waqosha khona namhlanje kuseni
Yebo sister
Unamanga thatha lo rubbish wakho uhambe la
Phela nami namalungelo.
Amalungelo emzini wami.
Wenza. Bangshay. Bambi. Engashoni.
Ashona unyobo.
Hayi, ngawu umthondolo lo.
Futhe.
Sala nanomkhuku wakho.
Hamba.
Oh.
Yes.
Oh, thanks very much. Yeah. Ngibongile ngephone. Amaphoyisa sengwathintile. Bathi angifike lapha e-police station ngenze statement. I-police station ikuphi la?
Oh, hayi. I-police station nansi lapha phezulu emjepheni.
Oh, okay. All right. Yeah. Okay. Hayi. Hey. Chan muzi wakho. Uhle.
Yabonga.
Uhlala wedwa la?
Sengingedwa. Kodwa ukhona umntwana kadadewethu esengisele naye. Uhlala ke emadadewethu.
Oh, shame. Yabona ke, let me give you a friendly advice.
uyabona nje bade kuchazela ngale investment yami. Wena kanye kanye ke umuntu okumele ukuthi ainvest yaceba investment. Kani ngoba uzothi musa umdala uwedwa ugula uyobe wazi ukuthi une peace of mind ngoba iceba investment yakunakekela. Okay.
Umqondo kahle ke lo. Ngiyabungisha. Ima 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 kancane kanjona ndama eyes.
Ama eyes. Ama eyes umqondo muhle lawo.
Ich kann dich nicht sagen.
Ja,
ja. Ich kann Pants lappen, ich kann Pants. Ich kann Pants. Ucabanga isisho kahle leya ndawo lisikhume kayo.
Hawu, wethazi.
Yes.
Hayi mfethu. Hayi.
Yes.
Konje, kade ukhuluma lapha wathi konje kuba ngabe ngithatha ngifaka imali nesistokfela sakho.